Monday walikuwa hapa wakapima 15 meters ikawa ni positive 15 meters. Sasa nao wamerudi the second time wanasema sasa ni 20 meters. Ndio maana wameanza kubomoa tembe. But on Monday last week ilikuwa 15 meters. Na wakatuambia tuko sawa tuendelee na maisha. Sasa wamerudi the second time.